mu ntumbero yo kubandanya gukingira ibidukikije no kugwiza umwimbu w'ivyamwa ishyirahamwe Woman Development Initiative rigiye kugwiza imivyaro ibihumbi 60 y'ibiti ibiti bazoheza bagatera ku mutumba wa Gisagara uri muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa 2022 ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024 igihe iryo shyirahamwe ryatanguza uyo mugambi.
Bijya kari muri uno mugambi nuko umugambi tutanguje uyu munsi ni umugambi hanini uzotera ibiti bibana n'ibitegwa kandi ukagwiza n'ivyamwa ibice 90% bigize uyu mugambi ari ibiti bibana n'ibitegwa hamwe n'ivyamwa ibice 10% ni ibiti bitegwa ku mitumba ihanamye. Rero uyu mugambi ningira akamaro, uyu mugambi ni mwiza cyane kuko uje gufasha abenegihugu ubwa mbere mu gukingira ibidukikije, mu gukingira isi ndimwa, mu kuronka ivyamwa bikunganira mu magara meza, kuko urazi umuntu afunguye icamwa agira amagara meza, hanyuma kandi icamwa uragishora ukaronka amafaranga. Women Development Initiative izogwiza imivyaro y'ibiti ibihumbi 60. Ni ukuvuga uyu mugambi ni uw'imyaka 6. Imyaka 2 ya mbere niyo kugwiza no gutera ibiti. Uyu mugambi twiteze ko ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga uzohindura isura rya komine Mubimbi. Ni ukuvuga ko aho tuzokorera isi zoba yambaye, tuzoba twateye ibiti ku mitumba ihanamye, tuzoba twabahaye ibiti batera mu ndimo, tuzoba twabahaye ivyamwa, bazoshobora rero kwikenura kandi isi yabo izoba ikingiwe, bazoronka ivyo bafungura, bazoronka amafaranga kandi ntibagiye na muri birya biti bibana n'indimo harimo ibiti z'ingaburo z'ibitunga.
Abari bitavye iyugurugwa ry'uwo mugambi bakaba bamenyesha ko bawiteze ko ibitari bike harimo gusubiza isi akanovera.
Ibiti bibana n'indimo bizodufasha gusubiza akanovera isi, umwimbu uce wiyongera, n'umunwa uronke ico ufungura, n'umufuko uronke amafaranga.
Muri uwo mugambi hazoba gusubiza akanovera isi canke imisozi ndimwa. Cyane cyane cyakabaye twavuze yuko hazo gukingira isi cyane imisozi inkukura. Twavuze kandi yuko hazo kugwanya ubukene, hakazoba kandi gufungura neza na cyane cyane ivyamwa. Hoba uguhimiriza abenegihugu kugira umugambi bawugira uwabo, abo bikora n'abajejwe intwaro, abafundi b'indimo, amashyirahamwe yo kugwiza imivyaro y'imbuto n'ivyamwa, muri make abazoba bagiye muri uwo mugambi.
Ku rundi ruhande, musitaneri wa komine Mubimbi asaba aberekewe n'uyo mugambi gukingira ibiti bazoba baronkejwe.
Ubwambere ni ugukengurukira amashyirahamwe yagiye arafasha mu gutanga uburyo kugira ngo igice cya mbere gishoboke. Dushimira n'abo batanze uburyo Terafound igashyigikira iri shyirahamwe Women Development Initiative kugira ngo naryo rishobore gushyira mu ngiro umugambi. Duhejeje gushyikirizwa umugambi wo gushyigikira ibikorwa navuga bya komine mu bijyanye no gusubiza akanovera cyangwa gusubiza itoto imisozi yacu. Uwo mugambi rero nka twebwe muri komine Mubimbi navuga ko ari ikintu cyiza. Dufatiraho ku umugambi akamu tubatera nuko nkuko babikoze muri kahise, ubu naho nyene uwo mugambi wawijukira. Naho utazokorera mu mitumba yose, izokorera ku mutumba umwe mu mitumba 16 ize komine Mubimbi, umutumba umwe w'uburabwa n'uwo mugambi wa Gisagara, abenegihugu baho turabahamagarira yuko bokwakira neza uwo mugambi kugira ngo ibiti bizogwizwa bitandukanye batse babibungabunge na cyane cyane babitere mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ariko kandi no mu ntumbero yo kuduza amikoro mu miryango.
Iryo shyirahamwe ryaheruka gukora umugambi nk'uyo kuva mu mwaka w'2013 gushika mu mwaka w'2018 aho bateye ibiti bakanatanga inyigisho zo gukingira ibidukikije muri iyo komine ya Mubimbi.